Wendona, Yesu wendona, Hosana.
Pile kapile, sango siperinga analungo Yesu, wendona madum. Pile kapile, sango siperinga analungo Yesu, wendona madum.
Wendona, Yesu wendona, Hosana.
Pile kapile, sango siperinga analungo Yesu, wendona madum. Nile kapile, samo siperinga analungo Yesu, wendo na madumu. Ende wendo make longima, ende wendo make longwe. Nile kapile, samo siperinga analungo Yesu, wendo na madumu. Nile kapile, samo siperinga analungo Yesu, wendo na madumu. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake. Ibiro yudo chan, waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo, luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chan, waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo, ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chan, waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo, luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chan, waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo.
Japuonj nitie, Yesu, japuonj nitie, luonge uru.
Pile kapile, samba tembo chopo analungo Yesu, wendo na madum. Pile kapile, samba tembo chopo analungo Yesu, wendo na madum.
Japuonj nitie, Yesu, japuonj nitie, luonge uru.
Pile kapile, samba tembo chopo analungo Yesu, wendo na madum. Pile kapile, samba tembo chopo analungo Yesu, wendo na madum. Ni ende wendo majo chendo luoro, apaka ginembe bende winjo duonde. Mudho maricho, kagi winjo duonde giringo gia, gidi mabor. Mudho maricho, kagi winjo duonde giringo gia, gidi mabor. Ni ende wendo majo chendo luoro, apaka ginembe bende winjo duonde. Mudho maricho, kagi winjo duonde giringo gia, gidi mabor. Mudho maricho, kagi winjo duonde giringo gia, gidi mabor. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chan. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chan. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chan. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chan. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chan. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chan. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo. Ruake, ibiro yudo ngima, ruake, ibiro yudo chan. Waruake, wabiro neno hono, ruake, adiri Yesu nyalo. Luonge, ibiro yudo ngima, luonge, ibiro yudo chan. Waluonge, wabiro neno hono, luonge, adiri Yesu nyalo.